ake siqale nje ku Lesley.
Slow poison.
Slow poison. Ulesley bengisahlala eJosh Gogh. Mm. Ulesley uma kuphela igame eRand Stadium.
Eh.
Ngiyafonelwa ubuholi. Jwara sicela ubuye. Abalandeli bayalwa la eMain Gate.
Aw.
Kuba besiphume e-stadium ngekonto nto ethi kuyaliwa nje bese accepte sonke ukuthi we lost. Sokwenze njani manje? Okay. Let me go back quickly. Ngiyofika ngibone ukuthi kwenzakalani. Mangifika eMain Gate. Ayi. Ngifika abalandeli abasekho abasalwe. And then ibhasi likhona ba futhi lingaphandle liyaphuma lishukuhamba. Abadlali bakhona. Uma ngithi ngiyabheka la phansi, awu. Nangu Manyathela usele yena. Hayi. Ngiye kuye futhi Manyathela. And then wena ntwana wahamba ngemoto yakho. And then kabe abadlali behamba ngelokhuzana.
Ngithi impasi.
Yeah, ngithi impasi. No, Brazo, ukuthi nje njengamanje nje ngiphuma ngiyagodwa ngekhaya. Kodwa hayi, okay ke ntwana, okay. Hard luck mfana, hard luck, at least uskorile. Although siphumile kaphini but hard luck.
Oh, so last match ka slow poison ladliwa.
Sadliwa uJomo.
Oh, nyakhumbula wakora penalty I think, ne?
Yeah, wakora penalty.
Eh.
Yeah.
Oh, so manje my chair, normally after a match me bahamba bonke nge team bus.
Nge team bus, yebo.
Oh, but yena that day what you know uhamba ngekara yakhe.
Yebo.
Oh.
And ngaleso sikhathi mangifika endlini uyalala kubamnandi ekuseni ngivula ukhozi ngiyezwa kukhozi ba kunendaba esezibhutshuka ezingezinhlanga but okuthiwa wonke umuntu akalinde uShemen uzokhuluma nemedia mase eqethe yonke into lapho esayakhona usendleleni akushiyi ukuthi uyendleleni eya kweyipi province no kuthiwa nje uShemen weParis usendleleni ngoba kuyaphuthuma mase efikile kuzoba khona iconference uzo announce
uDr. Ivan
ewe hawu ngeqala kwenzekeni ke madodhe hey hayisilinde hayi bese sifika isikhathi hayi uivele indaba kaManyathela Manyathela uthole iaccident awu ayi siphatheke kabuhlungu kakhulu samabhakane yakabuhlungu kakhulu.
So yenzeke nini mama ekseni ndakhona?
Masizwa bangathi yenzeka ebusuku. Ebusuku and angathi kwak around yabo ma 10 11 lapho nje ebusuku ngoba sathi masiyodlula lapho mase siye emncwabeni emesina siboniswa loyo kefu. Uthi ana le kefu uslow poison asale kuyona. Bo moyibheka was not bad kefu. Kodwa ngoba ke kushuthi usuku lwakhe laselifikile.
Also it was not hectic, it was careful.
Ay, thina sijwayele ukuhamba kuma careful ngempela.
Mm.
Leya eyalinyimaza uManyathela was not bad careful. It's just nje ukuthi ke imoto uchuthi yagijima kakhulu yabese ke wahluleka kuba mhlawumbe nobuthongo kwabukhona.
Oh, so uhambe immediately after i game le Cosmos.
Yebo.
Oh, cause mina mengisase intwana at that time. Ngiyakhumbula my chair.
Ah, wasikhishi.
Ah, mengisase intwana
mina ngiyakhumbula kuyona ke le Pirates bese siyilandela nje futhi kabuhlungu
kakhulu. Mekuya uthi njani uslow poison my chair?
Mm, hayi bekuyishaye guy. Mawukhuluma naye hawaye uslow poison was a very shy guy.
And mina ngakhulumani language ngikhulumana.
No, almost abadlali isiZulu basheshe bas understand. Angazi babe sifunde kuphi. Ube sikhuluma kodwa nabo bona ukuthi the best is Tsonga. But we couldn't manage this solo.
My check, so, bamsela fa slow poison ni.
Slow poison bamthathe ukuba kulama agent nakumalo kuzana. Ngoba uqhamuka nje slow poison kuthina seqhamuka nje somdlali. Kusho ukuthi lesikhathi bokupromotewa ama school of ama development.
Yes.
Ya kwakona kwazolo kwazwa ukuthi ube kuyona development ye Pirates.
Oh, mega ku development ye Pirates.
Yebo.
Ay mega shisi slow poison
ba promoter lapho I think bonke ba promote ke bonke nabo lokuzana nabo uvilakazi lapho kuba the way i combination yayizengahle ngakhona yabo hey aya ne iphale belishaya mfuthu
ay ngiyakumula
and lela gama lakhe esamnikeza lona sabalanda uti slow poison why slow poison ngempela because ubenga jump slow poison ukuthi make inside box usiyakulimaza
Oh, so igama le nickname wathola
uthina abalandi be Paris. Ukuthi lentwana even ivuke ngekhanda nje seyiselebrate ayisimlimazile I defender amlimazi u goalkeeper but nothing ethi bheka lo muntu dangerous uzokulimaza. Hayi. Ubehle nje sibhekele phansi but thatha ibhola ulibeke izinyaweni zakhe. Hayi u goalkeeper net uzoyizwa ishwe emva kwakhe ukuthi awu singishayile. Sambuza ukuthi lo mfana slow poison.
Actually chairman ngo slow poison alahlekelwa isibhakanile
kakhulu kakhulu lokwaba buhlungu kakhulu. Wayebuye ukwenza ama trials overseas. If I'm not mistaken, why France? And then that trials, I go into it. Mark Pelly season. Slow poison, we are flyer to France.
Oh.
And you're going to spin this. But I'm going to go to the memoirs. I'm going to go. So I think anyway, I'm going to go to the memoirs.
Also, I'm going to go to the memoirs.
Definitely sure. The way the performance yakhe yayiphezulu ngakhona. Leya season, leya ashone ngayo. Boku season yakhe yokugcina eParis ube overseas.
But chairman, so that time makazohamba was it like during mikenzakalani kuze ukuthi aye ekhaya, I mean ngicela ukudlala igame.
No, ngoba zange ngikhulume naye isikhathi eside. Kanti mase ngizwa ke uma uChairman uthi sesithathe sibeke ukuthi no. Kahle kahle intwana beyiphathele umama wayi surprise. Engazi ukuthi kwakho into zabo ma Mother's Day or Women's Month kanjalo nje.
Oh hence makavaya
wayahambisa nje gift kamama wakhe.
Oh I see.
Khona into wayeyibonga kumama wakhe ngokuba phela ingane mayikhulisile kumele ngakhohlwa ukubonga. Wayahambisa leso sipho ke kumama wakhe.
Yeah. Ayila uthi meshisa hey chairman there.
Ube plant namanje ngiyafisa ukuthi kwangazi ukuthi ukhoze ube ngelula isandla. Ngoba ngeke ngabona intwana yakhe. Kwa na iqhamuka yakhonja kubo Highlands Park 1-2-3 ngangasayibona kwangathi ukhoza ngoku esadla anhlavana esaphila kwangathi bengaphindi le ntwana akayizame ukuthi abeke babuyise uslow poison wesibili kule ntwana kamanyathela akiphindi izothatha ama blessing ekhaya ngiyafisa impela nje kuyizifiso zami ukuthi kwangazi ukuthi ukhoza angakathumela abantu bakhe ukuthi cha ake nomlanda le ngani kamanyathela. Ike izila ikhaya siyibona ukuthi singayi assista kuphi mhlawumbe le ntwana ngaba more than umanyathela.
Ngiyakuthola my chairman, it's a painful story my chairman.
Eish,
it's a painful story my chairman.
Yes, only God knows.